Ya habibi ana asfuri tisahat ahli nadaruni la shams unakraha.